Hello everyone, welcome back to Sunny Live Train. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with the Mzato Soapy Stories, and I'm telling you school mangum koka guys. The previous episode left many of us sizibuza ukuthi kungabe ukhule kani ushonile ngampela noma cha. Impendulo ithi cha, la kukhona khona ke umvelase ke akukhukuve. Bona masibe cobe thi makhulana yibona imsezi kaMthembu bakhuluma ngendaba ke kaMvelase. Usiphamandla guys wanyamala lentabeni wabuya. Umabusi wayilengisa wasinda sambona sephethe ingane sibhedlela. Umamzobe wanyamalala lolwandle obhabhadisa. Usiphamandla waphenduka umoso lwandle olubovu. Umamzobe wabuya. Manje ke yini ke guys engabulala ukhulekani mangabe kunjalo. Umvelase guys ubuyisa ke ukhulekani endleleni yobuJudia. Nosekunesikhathi ke guys emncenga yena elibeleke ukushumela ngoJesu phambana ke nemvelaphi yakhe nomndeni wakhe. Ngiyazi ke guys ukuthi amaKristu kamaninga wasithandi kahle le storyline. Bathi ke sibukela phansi inkolo yobuKristu, and abaningi bathi ke abasafuni nokubuka ke umkhokha ngenxa yalo. But ke guys bakithi kuyadlalwa Nkosi yami, akiyona ke i-reality TV show. Asibukeni nje sibone ke isiphetho. Nakho ke singakulindela kule nyanga kaJuni nge-storyline sikakhulekani. Bathi ke uzophaphama bese ke qala ke uhambo lwakhe ke olusha. Kahle kahle nje guys ukhulekani uthatha umvelasi ukuthi ke ayomfundisa ukuthi kahle kahle ungubani. Izinto zakhe guys bathi ngeke samhambela kahle njengoba kade ke esefamous esedumile ke seyiselebrity sebizwa na phesheya. Uzoyathi nje ukuphantsha nje kancane bathi ke ukhula kane will start showing interest nangamasiko nezinto ke ezenziwa kubo. He will no longer criticize his family traditions, which I think ubaba wakhe ke is behind yonke ke le behavior ke. Nengicabanga ukuthi ke naye ke uzohola ibandla lamaJudia and perform zonke ke imangaliso egameni likaMvelase. So guys ukhulekani uthatha uMvelase ukuthi nje ayomfundisa kancane ukuthi yini akufanele ayenze, ngoba uyambona ukuthi manje lokho ekhuluma naye noma evela ukhulekani umbiza ngedemon athanda zamxoshe. So manje uvule ubone ukuthi ithi ngimthathe kancane umfana sithi kuyohlala sobabili ke sikhulume kancane ngendaba ke yobuJudia. So guys injalo ke indaba impela, cha singase sibe ke nosiphamandla sibe nokhulekani ebandla nikele amaJudia. AmaJudia 1, amaKristu ke 0. So guys amaJudia ke aphambili ngo 1 nili ke guys laphana ke ku storyline ke sikakhulekane. That brings us to the end of this video. To leave your comment below and share your opinion. Bye.